go anywhere, you look at beg your brother. Because I'm a mentor. I'm a member of the
I'm a member of the
That a doctor direct. He can either have a state telehealth initiative with Arali.
Ezuta mpempeka adeji akpọtụrụ dibia bekee akpọrọ Dialy Doc Direct Card n'ụlọ ahịa ọgwụ ọbụla maọbụ n'ebe ndị ọzọ a na-ere ya.
Ọgwụ
kpọọ akara dị n'azụ ya site n'ekwentị gị, ijiri nwayọ kpụchaa ebe a machiri na-egbuke egbuke ka ị wee hụ akara pụrụ iche dị iri, ige ntị nke ọma ma binye akara ahụ mgbe a ga-agwa gị. Imechaa, ibinye akara hash ozugbo, anyị eziga gị ka gị na dibia bekee karịwa.
I'm going to go to the hospital.
Ozi a si n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka atụmatụ nlekọta ahụike ọgbara ọhụrụ na steeti Abia bụ Abia State Telehealth Initiative.